I said it's the girl. Uko tayari madiji? Ati ramba kilambo. Wewe, wewe. Don't panic my mind. Ati nini? Sine pa uko tayari? Selector. Tuende.